lento le iyabhalwa phansi ngakazali ukuthi kahlahliyo iyona indlela ozoqonda ngayo le
nomzamo she's good so she makes me so comfortable in a way that I also feel like she's my mother real mother
baningi abantu abaza nembono yabo ukuthi kwenzakalani
kunenhlanhla uma unogogo noma umkhulu osangatshela ukuthi kwenzakalani mayisaphila
kunesini la usenza ngakhona ezongena esibayeni ezumfana ephuma eseyindoda
senza ngakhona uyinsizwa manje
engaziza ukuthi akuseyimi ngaba usenza ngakhona it's deep It's really, really deep.
Maningi amagama esiZulu sakudala ebengawazi, engiwatholile, engiwafundile. I'm learning a lot and I'm proud of that.